ibibazo byawe ubibwire Yesu Yesu ni igisubizo cya byose kura witinya ibibazo byawe ubibwire Yesu Yesu ni igisubizo cya byose
Shira, why is it?